maze mese twiganirira tukagendana twiganirira tukagendana nababaye cyane kuko rwasujite Nacyo twapfaga Nababaye cyane Uko rwasujitse Twakundanaga Ndinamuna Ugiye he Ndinamuna
Wenda nanjye nzagira
ariko urukundo ntirugurwa ubwo nagukunze ntihabya none wemeye kuruta Mahanga